Imae ni yinyesi kugoma ni basa yi na to ya bi kugomine sababu mu ya to atibi kan ne ba darbi yele no kan wo kan min ba dala amma son nun fana wo kan ne ba ndala wo secret di wo kuma na anta fi basa ka bi anyana ni yi maso ni basa bi ni yana ha mi yere yi ka jore yere
Archaeological finds suggest that the human settlement of Djenne began over 2,000 years ago. Positioned on trade routes that crisscrossed West Africa, Djenne became a thriving urban centre.
Bozo de Djenne sigi donc fenti se ga ke bozo ko Djenne. Si on fait ma corolin ko ni bina ke ni bozo de bafo.
Mamina dugu ba fe kasigi. Djina ko dugu tasi ga fu ka mogodi. Sarakai ambe mo musu wudi kere sarakai wudi kere jena poi a jole ko jora la ale ko ni sara abal ma cenna na yin kalke ko yara ato ko musudu ko be ko wala ale fana boraka bi ko tana po we
anyi In 1988 Djenne was designated a UNESCO World Heritage Site because of its historical importance and unique mud brick architecture. The town's one mosque has become a world-renowned architectural icon.
Bon, ni don du kono depuis ma ce kilomètre joli. Il n'y a pas allé de yangani na sans fait. Du coup kuna. Bon, il n'y avait élément minuna ni sera fal minu. Ni bébé bébara de ke. Ma siri de do ma bébara de ke. Kele yire minu flala. Ma siri de do. Mais ni muni beke sa moko bi yele ni de ka pour que c'est ka
The building tradition is perpetuated by the town's masons. Each year, the masons and townspeople replaster the mosque with mud. This is Djenne's greatest celebration.
Ni misiri muni na kuma duguni nu jera ka abaroke ka fo misiri muni awati sera na sudara ula kamaleun dongu ulube bokonyukana. Nous n'avons pas de douce gare. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux.
Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les
The Aga Khan Foundation began a major restoration of the Djenne Mosque.
Ubi na wati mi misiri mogo tu medilana, paske yoro chama kumala min komansere kan nobo konona na mogo tado. Tel ki sebe minu ba kono minu kema ka bli chama tuntula.
In order to strengthen the structure, the layers of mud accumulated over the past century were stripped from the building.
Ima yi folo folo nita Djenne misiri nka bon inye koro kosebe. Si ça me serait misère, nous te bougeons quand tu me souviens qu'un, où y a bien qu'on y dit qu'à boire qu'un, où nous nous bougeons c'est qu'à dormir, qu'à faire, mourir n'est qu'au cas tienne, à combien tu veux mener qu'à blâmer tu veux là, ni à où ni quand bas faut qu'il y a barre que comme tu vas où qu'à barre que tu veux, à boire un frappin qu'à barre tu veux là.
During the three-year restoration, the replastering ritual was suspended. This was a source of great anxiety among the townspeople.
Ay yoro do mu ay yoro do toyin kwa. An kwani fe ko yemi sanwosa an ka mu ko de ka danye kwani. Aga kan yan deme a jeran ye kwani. Me dugu landa e mi parce que fete de do nyenege ba de do misiri mu ni kwa. Do ku mi bo fo yoro do la jena ka din. O be na bara ni kama.
Arti la me ko no. Ou kama a do mana ci bébé ñon kumbé ci ané musu itam fraka bo ñona fiw ya fam wa gudi ya bu ñu yoy ya fam wa nakéri ko dron abi kumi yéré badi yé ni mu ni kéra na banaka ambi soroka alaka sa mère yirana ambu fo ñoy we femba de yamolo parce que amenyon ko misir le mam nyom anya bi danyo konka abantin do nyona ya fam am ko ka bon bedema ke ani musu jene misir ko te fin do ma yamola bi ko misanu.
Ni bara yere de kanu akanu yere de dona parce que ni me fin kanu be itseka dongo
noti bi nene fenwo fenye flaye jene be trouble bla ngo epi ni mata barkeru la aw ba mbit li ka dada mfar be bendi mi mi min tar barkeru la meme ni nana bisika duni ke nu sabe ya
na ye fen fen ke barkeru la ni bara jigina mi ta sukula munu bi mi tulla je ntorati fuka vil nay mais ala barka la bi bon ko wata fo ayra kadi men tesiram wonye sala fal ko kon na cene
a mason's apprenticeship begins with assisting his father uncles or a family friend on a building site a young mason continues to learn his craft from a master
ne fayin tegamine katandi mustafa nyafo atar katante ga dwatebe akunna ndi mina kalfila ikade ga masoyala akunna ndi mustafa nyafo ma abini diga barala me mun kadinye ndafe ika soso parce que ni mogodira mogo magaba abana akari baya akari fay
ani barat diga wati mina nka patron fe bon ayam bla concours de là ado ankata ambi matan hage kon bon dani bala chenye bala bon ado ne de ubeda.
During his long training, a young mason learns not only technical skills and business practice but also secret benedictions. In order to prosper in the trade, he must also have the blessings of his master.
Bon abjega kay Pojani wila yoram ulu tabulu chuga mina ibita osirare aga tala fa ni re sanzima nyini wati mina useka fendo boy kungula ube useka fendo vera so fa vera ka faraka ma waso ya le gon barka so
ali wolodi na musonka tuku ina fedro ika na dama ni adama tanawa atana fa fiu ya famo ka fana ni wordi ka fa na asai bolo kanadi ya da madron na ya katinya bolo fe mimbas di we sabali ani muwi
ya fam mawbi deila a cause de barka ni barka bi la dro e ga ko bebe e bi dana bi ki la ko ni fem fenye wasam surala.
Apprentices learn secret benedictions from their masters to protect themselves and their buildings from dangerous hidden forces. This secret knowledge is as essential to their building work as bricks and mud. Knowing how to use both skillfully is what makes a master mason.
No for nu etrandi ma sisa ikajo ibe duawu do kala. O sekere de duawu muno bukala o kone sekere sisa.
Abeni mbetanga. Abe sutanga. Abe suti kitanga. Ika pranti minu mi no fe bebala be duwa ko ya ala ko beki
ni se nyana manti ko reti jo dum o saraka o difle ni eta be birigi de nani o be sugandi kabla ka faran yo wa o de bina ke suyi mina nani.
Masons, like many people in Jene, wear blessed rings. Or they conceal amulets around their upper arms or waist. These items protect them from curses and enemies.
Parce que dobini sorika bardala abi kele wo yorindila. Nubila alaka jena atisi koro. Ayran nyemana de kadro badon ka fun ka faran nan ninte en kele nyoy. Iko kogo mimbi kogo binai ka kogo ya abadon femi bala atison ka bi. Parce que na binadro alibi sadi.
Bagay o kele ndedo mimba nkono de be bagana fana baga mise ka tigé balaka tigé abise ka tu mais min bi kono inobi yala inobi talahara
hasiretem fe barala ni baradi dron bamina kumi nere talidu nta fe defo ka sorala te fe no fe de mbé togodi no fe tognuma yene be min donoi
se banga ko be sirile no anga korolin ko de ngo ne kay école ingénieur
ah en tout cas ne ko mbaw kalandiru ci sa demse nun kalana ya famwa an makala an makalanti an tu waran kam korbaw ko mais bi demse nun kalana ku yi nya famu no tani be jori joyor la ah ba ci foyti bala mais bi demse nun bi fin de kokoy ñi gëlé ne ko ñu
Literacy programs and formal schooling are turning many young people away from manual trades. Growing numbers now aspire to careers in business, sciences and the civil service. Classroom education, along with mobile phones and social media, are creating new networks that challenge the status of the elders.
Parce que ni donné 6 ans, quand on fait tout comme cela, peut-être que mes cas seront immaculément formés. Al mettre comme cela, deux barres que quoi seront tard. Bon, bien qu'on fait barre.
Quand on a calé mon cœur, mon énergie, on commence à faire qu'à continuer ni mensonger, mais mensonger pendant fou calant de l'ivala. À traditionnel bien non, ou à s'organ orienté, ni demande ni orientation ni nouvelle orienté qu'à table beaucoup. Utarambla école professionnelle de la cour Esika ñeu kalangentara branche de Saint Batimana qui est TP bon comme ça bon selena jine bon ko ino ñe obligatoire mitugo ka tabulu ko doni pour que anga seka bien ko mais nana formule ke dondoni ka tugo ko dondoni fo ambergera fanga kele mais u ka tabulu munu be mawlu ko nta
ya fam parce que ne ma bereke école mbora shenka ni fitini min soro albi mi toga ndebure pour mi sega jamon fam fsera ma bonga sigi ko la kadi me kum siza ne kedon dogon ni ni siti barala ni fayrati balula bo ni re banga dutata
The traditional practice of aging masters passing clients on to their best apprentices is gradually changing.
Du bena ka machonde do. Hal nu ka mo sara, obse ka ta fo ede ka fo karsa. Bon, ni bana dongu, ibse ka fo ikan no fe mo goye ko.
Ifo ku mi barage ni suena barage ni suena. Dongu o somo wonu o bina ede fe. Ale ni kere de, abi de de. Bon bidou ma son tiara abore
si ça bo akere zindra soin ni itri do bi ibn asro o na folo soro o se ki wele kar sanga yoro filani ibn ajo
prospering in Jenny's building trade is a constant challenge even at the best of times some masons encourage their children to pursue other career paths But they still hope that some will carry on the family tradition.
Musa fula bimbulo. Bon denga duru bala. Ani musa saba. Me abin hakil kwana mason kwani bina bula. Parce deuxième ni o kwani gota halisi sa. Kwanda baraji. Mais ni école villa abtaka école ke
donc nere de me fait comme ne maçon de nga maçonata akadi anna kere dogoni o ka ke maçon en faso ko o kadi donc ni noy o tabal ndinga ke musub chega ke ko be abse ka baara fasuga bɛɛ kɛ n'a ko a bɛ k'a ye
min bɛ anw yɛrɛ concerne min ye an mansɔnw ye
an b'an sɔn an bɛ continue ka a sankɔrɔta wa an b'an ka den ninnu fana an b'olu fana bila sira kan hakilinata min b'an na u n'o ta ni ala sɔnna a ma
bon ɲɛ b'a la cogo min an nana sɔrɔ an parents bɛ fɛngɛ mun na condition mun na an t'a fɛ an k'u bɔ o kan an mana idée mun sɔrɔ o idée an b'o ta an bɛ baara kɛ n'o idée ye mɛ an b'an fana ka création kɛ à part mɛ olu ta an ti maga ancien ninnu na toujours an b'a fɛ ancien ninnu ka to yen o bɛ kɛ hakilina jigin ye ka taa an parents ninnu ma quoi.
Min y'i kalan hali dumuni kɛ cogo la min y'i kalan a labato o kuma i b'a tɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'i tora kɔfɛ o kuma na i b'i sago sɔrɔ n b'a fɛ k'o de fɔ farafinna ani faragɛla bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ n kalan mɛ bɛɛ k'i ɲɛma bato o de ye n ka kuma laban ye.
Bon ne bɛ se ka min fɔ jama ninnu ye bon n'o ye ja in ye bon fɛn o fɛn fɔra a la a bɛɛ de ye tiɲɛ ye nkalon t'a la parce que an y'a baara de kɛ i ye baara min kɛ i b'o de dɔn quoi n'i ye min dɔn dɔrɔn i bɛ se k'o fɔ quoi.
The interviews with Jenne Masons, Kumbaba Tenepo, Salif Trufo, Lassina Kormanse, Boubacar Kormanse, and his son Al Mami took place in 2012 in Leiden, the Netherlands.
Nka bɔli fɔlɔ waati min bilala parantiya la nka bɔli fɔlɔ kɛra Moti de an ye baara kɛ yen an ye so caman jɔ yen a bɛɛ ye bɔgɔ de ye.
Some of the Jenne Masons have been sponsored by foreign donors to display their building skills at museums and universities throughout the world. In the process, they have shared knowledge, learned new techniques, and made many friends.
An ye kure kɛ kure bɔlen an ye Hollande kɛ Delf depuis an ye baara fana daminɛ n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲɛ de an bɛ kunkɔrɔ ta sɔrɔ a la
depuis an ye kabakow ye biriki modèle minnu u y'a jɔ an ye so dɔw ye a y'an kabakoya kojugu k'a fara n bɛ a daminɛ États-Unis, France, Corée kabako b'a bɛɛ la quoi. N'o tɛ yɔrɔ o yɔrɔ i taara i bɛ hakilinata dɔ ta. Bravo. Très bien.
The research team and videographer couldn't film in Mali due to political instability and fighting in the north of the country. The Masons took a video camera back to Mali to record their daily life and work. They did this as, at times, the conflict drew close to Jenne.
When I was born, Jenne Mason was born. But when I was born, I was born. I was born in Jenne. 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 Ala ka mɔgɔ di d'a ma min bɛ n'an dɛmɛ a kɛra Mali kɔnɔ ye wo a kɛra kɔfɛ ye wo ala ka mɔgɔ ɲuman d'a ma min bɛ n'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ parce que adamaden n'i bɛnna kolon kɔnɔ n'i binna ka taa kolon kɔnɔ ni mɔgɔ ma ɲɛ k'i bɔ i bɛ to yen a bɛ komi Mali bɛnnen don kɔlɔn kɔnɔ sisan ala ka mɔgɔ ɲuman di d'a ma min b'an bɔ kɔlɔn in na.
Bon comme notre père a dit i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min vraiment ka jamana to nin situation na avenir tɛ yen. Sɛgɛnba yɛrɛ de kun bɛ yen koyi mɔgɔ t'i jɔrɔ baara fɛngɛ yɛrɛ la sisan i ka balo ta i bɛ jɔrɔ n'o de ye vraiment ka to an bɛ bɔ yɛrɛ jamana na sisan galère ba de kun bɛ yen.
N bɛ yɔrɔ min na bi force tɛ n na mais ala barika la ka taa waati jan na n b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya caman kɛ denw fan fɛ u ka se ka baara ɲɛnama sɔrɔ pour ne yɛrɛ bɛ se ka lafiya nka n bɛ baara min na. nga se ka ñeta soro yara la o de kadi ñe ko sobe
mali wo mo ko mali tariki do ma ba minu temna kana se bima o do bona be halibiu donc jigibana do be kanga ni mali fora bi mo ko do hakli be munta
mais
do ñete wala ko do ñebe mali ka dambe koro de la min tumbe ambu sinsi ambe konta yere de kan ko an de mabaw bin nadi mais on de baake
jamona ni bi chogo mina an ta fe duwa ko ni bi ke don wudun ala ka dun an nche ala ka kelen ko faka ko
Suturampa anka yere haya ko inahini kerete Suturampa anna yere haya ko inahini kerete Subhanallahi komalate alagana way kubudeginte Suturampa anka yere haya ko inahini kerete Suturampa anna yere haya ko inahini kerete Subhanallahi komalate Alagana wa ikubudeginte.